ndanga karanga kigatara nico cabaye cyambere mu gice cy'anyoma cihiganwa ry'umuziki kavukire n'ibicurarangisho kama by'u Burundi ihiganwa ryari rihagaze ku civugo dusomeze ibitabo imico na karanga turahura ubwenge wacu no mu mahanga iryo higanwa rikaba ryari ryatunganije n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo imico na karanga ubicishije mu kigo kijeje gukangurira abantu gusoma ibitabo no kwindagadura mu mico na karanga Sebilac umfonyaponyo y'igifaransa umuyobozi mukuru w'ikigo Sebilac Sebastien Ntawongendera avuga ko batunganije iryo higanwa mu ntumbero yo gukomeza imico na karanga by'u Burundi
muri Sebilac gusanzwe tugira ibintu byo gusoma ibitabo ariko harimo n'igice cyo kwidagadura ibintu by'imico na karanga jewe rero ngishika narabiravye ndabona ntege iby'ibitabo ndabona birateye imbere ntacho bibaye bimeze neza ariko hari hakantu kajanye n'imico na karanga mbona kumenga karahaze rero kuba nsanzwe nyine ndanabikunda kandi ndanabikora kuko ndumuvuzi w'inanga ndavuga nti cyari byo byose uworondera mu gihugu hagati hose yosangayo impano naciye mvuga nti reka ndabikorere mu kigo nsanzwe njejwe ndabigiye mu maclaque gusa amaclaque bijya bigondaga karanga biri mu makomine hanyuma ntanguze iryo higanwa rero cyo kubahuza uno mwaka warugize kabiri birafise akamaro cyane kuko uretse ko bituma tunamenya n'impano dufise ko tutari tuzi nabo nyene babikora barahakurira ibintu byinshi barabona urabona nk'ubu bahuye bava mu ntara zose kandi turiko turabategura kugira ngo bumve yuko umuziki kavukire bawijukiye nawe ushobora kubateza imbere narirya ibihugu byose abantu bose baririmba neza babanza kubikura mu karanga kiwabo natwe yo tubihereye muri ako karanga turiyumvira yuko byoheza bikagira ikintu bimara muri make rero nico ciyumviro nyamukuru tugomba yuko tumenye impano aho ziri hanyuma abazizo mpano bagashobora nabo gutera imbere mu muziki izo mpano si ibintu byo kugororera ko si ibintu byo guhendahendera ko uravye neza ukuntu ibicurangisho kavukire by'u Burundi bisanzwe bimeze barabicuraranga barabivuza hariho ivyo dukorera ko kugira ngo tubahe amanota nk'akaro tubashobora kuraba yuko ivyo vyuma biriko muri bimwe twitagame biri muri game zihura baramaze kumenyera ubwo buhinga kuva mu mwaka waze tubigira ubu bateye imbere cyane barabize barabivuza tukababwira tuti mwumvirize neza kuko nk'ibicurangisho by'ikirundi mu bisanzwe uretse nk'inanga usanga bifise nk'amakoro nk'abiri cyangwa atatu baramaze kubimenyera ku buhinga usanga babivuza neza ukumva yuko biriko biragenda neza bikorevuza neza nuko barabize ahubwo bari barabutse aho bovyerekanira
iryo higanwa ry'ibicurarangisho kama n'umuziki kavukire by'u Burundi rikaba ryari ryahuje ibigo ndangakaranga 15 byari byatowe mu gice gishiri cya nyuma cy'ihiganwa ry'umuziki kavukire iryo higanwa rikaba kandi ryasozerewe no gutanga ubushimwe ku bigo ndangakaranga byari byitabiriye iryo higanwa